bashake babana babashakam muze tubaririmbe batabari urwanda morewe bavuka urwanda ndabasuhu
ube 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 babana
Yarumuraza wa Petero Nyamushumba mpore we Abavumuka Rwanda ndabasuhuje
Ubehu